Sawubona mngani. Ngaphambi kokuthi kuqhubekele phambili ulalele le video, besiza sixolise ukuthi lo myalezo sikusho kule video lena usulate manje ngoba leli sonto leli elizayo esikhuluma ngalo kule video ozoyilalela. Kahle kahle sikhuluma ngaleli sonto esikulona. Leli sonto leli eqale ngomhla ka 19 July. Ngani? Ama video lawo esikhuluma ngawo amanye awo ngavede sesiwapostile asekhona ku channel. Sicela ukuthi uwabuke mngani ukuze uzofunda uthole ukusizakala. Utshele nabani. Siyabonga.
Ha. Sawubona mngani. Bengithi mngani angikwazise ukuthi kulezi insuku lezi ezayo silindele ukuthi sikhiphe ama video la mngani sifunda khona ukubala, uhlanganisa, ukususa, ukuphindaphinda kanye nokudivide mngani. So mngani ke ufuzazi ukuthi kukhona ama topic lapho ongawa understand kahle, siyacela ukuthi ubuke ama video ethu when siwenza ukuthi abe live la siwa keep up khona mngani. Mengabe mngani kuukuthi wena awuna inkinga nala ama topics lawo sobe siwakhavarisha kodwa mhlawumbe uyamazi omunye umuntu onaleyo nkinga, siyacela noma futhi nje umuntu okwaziyo kodwa ukwenza kodwa mhlawumbe ungakwazi ukwenza kahle, siyacela mngani nawe futhi wabuka ama video ethu while siwakhipha. Even if ukuthi awukwazi mngani kwabuka siwakhipha azohlale khona kwi channel ukuthi wabuke njalo mengabe udinga ukuthi uthole lolo sizo mngani. Ngesilungu lezi zinto sobe siyifunda sizokwenza i-counting, addition, subtraction, multiplication and division. So mngani singajabula kakhulu keke ukuthi uphinde futhi usize ukuthi sisize wena mngani. So sale kahle ke, ngiyabonga.